Good afternoon.
Good afternoon.
Who forgot me? Yeah, yeah. So far.
Kiana, so.
Asusun de beha. Hey, Oga, no offense. I've been saying this is your house. Fine, well,
oh. Oh, thank you. Yeah, you help us even here now. So be here, you.
What on asun ibo? Udoake hasi. Are they here? But I know they speak. Small.
Sister Blessing.
Blessing. Pastor Anolia.
Because what Pastor can not just Sister Ruth.
Madam, you need a calabata. You are no money in Abia.
Here, Chineke.
Chineke na blow na from Madi. Only one can now, you're not some Chineke na.
I can't.
I know him.
Madam, that one no be problem, eh? He had to move the other one, your mama. Come here, Anna. Free back. Madam, Karina. Hey.
She said, make I cook food for you.
Oh, all of my. KFC.
Hey! Okay, if you eat that food, you go like and wear well. You get them did that for my abogon. Come here, you
know. What did you cook?
Okay, you know now. That food where you like wear well now. Make I go bring and come and they come. Yeah? Make I cook this. Make I bring and come and come.
Tracy, they are going. They are going.
Oh, nne onye yi na fun isuli ani ke ma nweta kwa putu obi kai na be mecha ya bi ozo
ye ki ti na kwa yu ko gara nwa mbansia
onwe ifo me kai
Thank you.
There was a time on a position in Okita. In Messia, Obi Amando Gemma. Mana, can be shineki, you will lack a gin. Makani will is your man, you will only not the guilt. Mako Genkim, a woman to Hilam. One nigging my yana, or blessing, of looking nanya and cook, or do maggy corner shop. Blessing for Ginanya, or do maggy corn.
Udua English. Again, so you
okay. Okay, I beg. I say make I come beg you. I say make you know first. Make you know first. See, now my swap finish you. Now my swap. I no plan make your eyes see waiting your eyes see. No first.
It's okay. So I draw.
Okay. Make I bring food for you, make you chop now.
Mba. I trouble me the number that I'm going to eat around 6 in the evening.
I put a full seal down past and add the bone to me.
Okay.
Okay, no face. Sorry. No face.
Yeah. Abo kenye mafi na obo.
Utu a kezi kiswe no nege nkata na ba. Ogini. Can you jump ever since? What is wrong with you? Get out.
Madam, I beg no favor.
Shut up. Are you mad? Move.
Madam.
See me, my heart they bleed. My heart they bleed where I beg. I say, make I ask you something.
Okay, for what do you want to ask me?
Aya yo. See, madam don't face for you for this task before.
No, Nkakwa. Mbao.
Nko mekerero. You see waiting at the talk. You see him, eh? Aya yo. See, the other day. Small thing when I do. Madam shout for me. Madam they face for me. Fall out! Get out! Run out! All the English for my head! Eh? What did I do? See, I hear you are back. Now I still make I come meet you. Make you tell me. See, what did I go do when you make mother love me? Eh? See, instead of carrying me, you know, eh? I don't want to go back to my village. Correct, but then Baku arrested. Tell me what did I go do, I beg. Eh? I don't know.
I'll go do in Kayana soon. I have a good incarnation. Maybe you get me. Can't worry. You bow now. You get for madam. You see a solo. Tell madam solo. You see a ndo. I'm a madam of you. Why are you not opening your wagon?
When me go tell madam sorry now? What did I do? What did me do?
Gago do me go do incarnation. No la na la lo kita kiri biapo tem no la na so mi ma malo. Gago me go do incarnation. I'm a madam of you. Gago see a solo. You bow now. Why are you not?
Make you no face, eh? Make you no face for waiting happen to that day, I beg. You know, see, I'm gonna make you okay for me, yeah, Bobo, eh? For me, yeah, eh? Madam, you fine, eh? You no good make you the face because All this shouting, where you they shout to the knock for my head, madam. I mean, ma. Mboku, you said, Mboku, forgive me, I beg. Eh? No face, I beg.
Because to a kid with me, I'm back. Oh? Can't believe it, Garaka. And I'm a wizard.
Hey, madam. Madam. Madam, you did beg me, say, make I no face.
Cha. O sim na akezi oku. Mana sim ku. Obu na mma. Akalu mi ji nwayo uyu gwa yoku.
Eh? Ya na tu mezi bujo.
Ujo na tu na ndu won ebi. O nwili kutu obosi. Nku to da chi ada bidia. Eh? Amuruzi ni yengene. Udo akụpụtara ụnyaahụ, ọkọlụ ngwongwo ya. Pụọ, si na ọma mbizi.
na gini mezi
ka abogo no go mezi angwago ke kime e batago
sister Ruth oge ro lo mbu ya kwusi biwa cho me pale ge cho me kwale gugu dere gi e tozugo mi eji nwa anyi mi awogo nwa abo ndu nchoro ka mebi ha maka bia kepo wa godu
bia o e pese ni bia ke na pa
o tu no bi ni o ko mu sholo obi a e kpolu mu nwa biwa o tu obi ana ka mu ngwa go ku o nke na asu mu na wa nawa o ka mu otu a madu sholo obi bi o tu obi na mari oji sholo we biwa ne na anya unwe him chole ka ologi nkosi aloge fa odige ma ishozi ge ukwu ozo ma agwa gi so bado ma biazi menyezi gi so nchancha mana woni ye kwelu buloshi ki no dana
ke mu nkosi aloge unwe zi iho obulich imazi ki si chole pindu do bia ji ukwu ozo chole gba ma biazi e bo ozo muzu ukwu ozo ma agwa gi
bikun ai yo kan na yo ki
mesem kan se cho mana kai bani men
kon gwa gi na ma akwado
bebi anara akwado anara to ton bian ka je zuri en onu ine me ko ni mari ko ko ma pian ni kai kai je beru
bi tu no bian an eh tu no bi akwado bu ma be ku ma ya no be di na unye
keri nge bu na mbabu na kutere oku ka nyi nwe mekorita mgbanwe ichete ichipta ka edi ni ime muna gi weke bido n'ututu anya no gide chiji mana gbo buna kutoro okwu a iru ga gbanwe ama ota kwa mo nwoke na lekwa eleka n'ime
bi mutu no bi nkwado ko ni fine no di na nwunye mbo bu ni ji shenge ni gi a ebo bu ni kwa mu ga zago
na no good na sokoto kpo gi now mbo no na sokoto kpo go ku exam mbo no na birin ke bi kpo gi exam na Lagos kpo gi exam ina patikwa ni mi ha nya mana mbosi nga nga jiwe ni ni me go eda ge mbosi ma da kwasa ko ga di ge ewu ni mari ka du ko lu aji ni mari ka du ko tu aji
ngwanizi
de o ko lu ma ngwa ngwa me peyin ti mi no no
Ogala Lord, gini. I wear pala is an aka. Na nsa bugen na zapono no. Na simo Ogala Lord. Mba kam kan je bua no.
E weni we. Ogala Lord biko. Nyim obere oge kan na yokwa no go. Nyim obere oge. Ka pako na ta ego gi we nye biko no no nna.
O ifelu lo onwe eto. Onwe eto. Ko ugu no gogulo na enwe ndidi. Ina asikwa munye gi obele oge. Kero obele oge mmenye gi. Eh?
Biko. E chopu ayeba. Ngo kwa nebe mma ya aga. Biko. Nyere anya aka onna biko. When I am did. Ad me kwa no ge kugo. O biko.
Kente. Obu.
E fioma.
E kenenem. E kenenem. Oburu kwa ubu ni ge bino obodo memmepe. Oburu iwu. Inwele obodo. Kwa kolo no na bo obodo unu. Ma obu obu ni ma nkunzu ugwe ba. Ije chwe ebe agala nnukwu onu. Ge kwante. Ina eme umengwu ina eme na akwugari onwe hi chori ime je kwocho oru ki nyere nne ga aka kwa mogu uno ma obu mbiakwa ebe ozo na nna abia maka ogu uno a afu uno ya bu sori wetara me ego ma obu ikwapo ma obu na obodo ekwusikwa na m
aye wetara ge ego do mama. Eh? Utu ubi. Eh, afukwu na ego inyelu nwoke ma ku o hapu ai. O na wo na ndi council abiara ku kwosiara mebe nno na ere afia. Mma nno na afu udi ifa. Ke udi mkpari na ihere di ya. Eh? Ike wiz ni we, eh? Ya he make it a bip gari ya. Utu ubi.
Ma gi kebisi. Kebisi.
Isi na nko yimu anya ku le ba aka njelu. Ba aka njelu.
Nke oye gi wan ya bukwa na ije na nke ehe ahu Pascal na enwe oputara na cho inyere onwe aka ya kwa na ebis
wa ke isi kan si je na nke Pascal kwosi no na nko ye wan kan jere eh ya bukwa ifa na ekwuku okwu Pascal okwu a na ekwuku ka yesi we fu ego ke nye landlord ekwuku okwu
o ke mechi onu o wi bege an enyere mma aka ke nke pastor na cho ye na eji ego so ari wan yanu.
Oh, I'm half a Pasca Biko. Why are you getting in here?
Half Maca Biko. Hey, Ogalanlord. You're good, Mogi. Good afternoon. Ogalanlord, what are you doing? When you were Biko. Come by any moon or who will go back to Canada. Can you get a mamma Uzuroka? Manogos and Antro Warner.
I met one more broken misery and yaggy. What word? Did you go there, go down? Eh? And when he sent chalk a monarch bar? Eh? Or bona a bar, we call it a
man only get the oak. Hi, you want a dar? Oh, chinicky, cozig, neck and wacky. Who can he a chalk and me, my emu? What I from? A bassy me call. Marry poggy. Where would your rob nature can run my errand? It's your own,
madam. Madam, informer. Eventually, you may have a mobia.
I was not mammy, Abiko. This is the woman, mamma.
Roots. Imokono is we, Konya mono mirai. Imokono ye baruru kawarai. Iche no odiefe madi weru na enye gi ega akwogwo no ni ihe di ga chi si chi che mdimma ogadi na enye ti je kwara ego ga enye ai nire ba de zuzu na manye
mama mbamba cousin na memi abiko eh ke ka mu na nwoka yesi me mi di fa mama cousin na eh okwisi na nkwi di ha e bal mu mba pia metale abiko a cousin na ke ka mu na nwoka yeye mama abiko na cousin na.
Come on, Mammy. Come on, I walk along one way, get a book on the fine in an hour or two. Come on, Papa. Papa, go on. Anna, Papa. Anna, Nagi, Omun, Nagin, Narachai, Cocafo. Macramamu, okay. The Cocan Waggy. Oh, Nantasia, I got for Nina and Taragin, wa. You may moody, ya. Dream about the young waggy. Oh, Kakwama, Nigeria, Wanini, Niem Nando.
Ha, Mamma.
Kiki se kwenye mama, mami kona kosina
eh. Oh, ta mani iburu mu. Kanye ni na gabiga, kamzuwe ike mana na ufugo. Kose afuwa, ti mapa afu nita goro gino wa.
Mami kona, kiki yese, kusi ke muna muna. Mama biko nunu.
Mau, mau. Mau, kama na umu. Mau. Ego nko okura.
Fine madro kwa mao.
Ke mechi go no siso. Mechi on ke yema. Mu abu nne gi. Ama mi he dem ma. Ama mi ye ga adere gem ma. O hin je mi a. Na ego anara.
Je ki wo ego a. Guta akwa. Guta nka na agba agba na o ki ni si si oma. O di ho zi mi ni icho igu. I ge je go mi wego. Na me ba.
Cambodia.
Like obodo yibo no.
Nya oni ya busi soso mu.
Hey, chineke na pofu osu ike. Ni ru chineke ni ru mo no nwere ke. Onwe bobu na nje godi, mu na gika gbofu nu.
Ekweta hom. He, onwe ndi ni ni ifa ka ndozo na eku. Onye obuna kwadoro ije obodo yi, oje obodo yi, onye na nye na adu mu. O chefuzie.
I'm going to Monte. I'm going to move on in the Mendy Nemedia.
achọrọ m ka obi na-agbawa gị maka na agwara m gị na m ga-eme njem a ngwachali o amago m ife m ga-eme ebe ọ dị otu a ka nkasi ego obi ka ngosi gị na nwere ihe ga-eme ka nrapụ gị n'afụka gị n'anya ma rapụ gị chee ka m bịa na-abịa maka na a sị gị na m egosi gị na nwere ka m ga-esi wee rapụ gị ife nji n'aka ebe awụ Ikenga ndị be anyị
obi m
ọ bụrụ na ihe ndebe nwere ka m ga-esi wee debe kwenye nke ka m ga-esi wee debie ọnwụkwe na ọnwa ajị ife nchi ji wee mee ọka ka m nwere ka m na gị wee mụọ iyi ka m wee gwa gị na mama rapụ gị
mba jedebe biko
obi m nye ntị ka m gwa gị na onwere ife ga-eme ka rapụ gị achọ ka m nwere ike nga nna nna ma wee mụọlụ gị ihe anwa ọ bụrụ ikwete n'ihe a ọ ga-arụrụ mụ na gị ọrụ ikwetere anyị
aya nwere iyi
obi m ọ bụ n'oyiyi a ka anyị ga-anwụ ka anyị wee ma na onwekwe ndị oyi ga-etisa nwụ mụ na gị ka anyị nwụọ nne ya nụ anya gị na-eme mmụ n'aka ejere eje ngwa weta aka gị ego atụ na gị njọ bikwasị aka gị ọmụnwa jie oike ga ndị be anyị jiri ya ngwa ya ihe ọbụla ngwụ isolu m kwuo ya ngwa Ikenga.
Ikenga.
Anyị na-agba ndụ tata. N'ebe ọbụla sokwara anyị gaa, n'ihe sokwa anya mee.
Mama hapụ m ka m bụọ mama.
Uwe dị na-aga. Kwụsị ebe a.
Mama hapụ m.
Lachi hapụ m hapụ.
Mama ọ ka mma na ị were ndụ gị nyefe n'aka Chineke. Na be anya ya emego ọtụtụ njọ mebi nwụzi ebe a onye kwezi wee mee
nya ọ ka aga obi ịhapụ mụ awụ nne gị ebe a bụba afụ niile ntara gị ebe m na-eme ka ọ dịrị gị mma na-akwado gị ka ihe ọjọọ mere gị
mama nne m ka ị bụ mma agọnahụ gị mana onye aka mma na ị were ndụ gị nyefe n'aka Chineke maka ịdị ndụ ị na-ebi mesozi gị wee bịa onye kwezi wee mee mezi
ọzọ ọ ka mma na ị were ndụ gị nyefe n'aka Chineke mgbopụ na ịkpọ mụ ga-aza gị ma chegharịanụ
tụpọrị m nne ị na-abata abata ka ị na-apụ a tụpọrị
mgbe Pascal galụ njem ndụ m bịazie ghasa amaghazị m ife m na-eme ndị ka onye ala emesịa nchọba ihe m nwere ike ime iwee kpokọta obi m ọnụ n'ụzọ ka m nọ n'onu gị ebe ị na-ezi ozi ọma n'onu gị ebe ị na-ezi ozi ọma ofe ife wee dọta m n'ụlọ ụka gị ife agba akụkọ ndụ m
dụka onye Chineke ji alụ ọlụ onye ozi Chukwu anụgo m ọtụtụ akụkọ ndị mmadụ mana anụ nụrụ m ebe nne mmadụ dụili nwa ya n'ụdị ife kedu ka nne mmadụ ga-esi wee kpee ụdị agwa
n'ofu aha ahụ kọnwụrụ
nna ebezi na ahụ ọ ga-adị mma ọ dịgo mma dị ọ bezi
nwekwara ihe ọzọ. O nwere ihe m agwabo oge. Pascal anatago. Pascal, nwata nwoke mụ na ya dịrị na mma. Mụ na ya furu n'ụzọ bụsị nji gote ife. Biko, 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 biko. Mele ma yo gị. Ihe a nchọrọ ịgwa gị kịta. Maka eziokwu, mma asịrị gasị. Chineke bi n'eluigwe mana mma asịrị gasị. Kwete n'ihe a nchọrọ ịgwa gị kịta.
Ka ọ gwa na ma anụ ngọdị pastor. Akwụkwọ maka gị ka nwee jeka mbụ dị ka nwee jekwute ike ka ndị nwee anya.
Tupu ojii obodo oyibo, arụ maka gbasa ojii obodo oyibo. Gịnị ka akụkụ sị na ndị ya n'ụbọchị? Nna ya hapụ ihe na-akọ biko, iji ka akụ elugote na akụkọ anyị nọ. Sị m ụkọchukwu, ọta ha ife ụkọchukwu. Ka ebe ụkọchukwu na ọmụmụ na gị na-ata afọ. Ọ sị m ụkọchukwu. A nọ ise n'ime mma na Kambodia, ka ebe ụkọchukwu gị nọ. Sị m ụkọchukwu. Ụkọchukwu chukwu onwe ya baa, onye kwa na-aka ihe ọbụ.
Kedu ife ị na-enyere onwe gị nsogbu? Kedu ife ị na-akwala alele na-ebeso akwa?
Ife anyị na-enyere onwe gị nsogbu onwe kwe n'isi. Ị ma nọ maka gụnwa ka nji wee jebe obodo oyibo. Ka nji echube ike. Ka nnata ka nne dokọta gị anya.
Agwago m mbọ dịka nwoke. Taa afụfụ niile nwoke kwesịrị ịta. Mana nwere ife na-aga ala m. Ife nchọrọ ịkwa gị. Ka ị gee ntị. O nwere ofu mkpụlụ ife gazigo olu m eri mgbe m ji wee jebu njem a. Eziokwu ka m na-akwa gị. Hapụkwa maka nwoke gị na ya na kịta. Onye ifo kịta bụ onye nọ na nga arọ ise. Anọ m ya arọ ise. Ime efu na anọ m otu a ndị kịta ọ dịghị ka asị na onwe ebe nọ na-egwuso mmiri. Nga mkpụrụ ọka ka ndị ọcha jide mụ mafuo. Ọ wee bụrụ maka gịnị? Maka na o nwere ife kwere alụ ọlụ na ndụ m. Ka m gwakwa gị eziokwu. Ama m na ife a niile na-agabiga na ị na-agabiga ya ma ọ bụ na oyi ekwe gị gwa m. O nweghị ife ga-alụ ọlụ ọ bụna mụ na gị anọkọrọ ọnụ. O nwere mgbe olu ọ dị m ka ya sị na m ekwesịrị gị gaba obodo oyibo anwa. Hapụkwala anụ m obodo anya na-abanye Kambodia. Ọpịa m na-arụ na m ekwesịrị ije njem a na m ejefekwa ụzọ. Nya bụ ihe nja gwali gị ife awụ ka ịghọta na mụ na gị kwesịrị ka anyị bikọ ọnụ. M ka fụrụ gị n'anya. Amụkwa m na gụnwa na onwe gị fụrụ m n'anya. Rapụkwa na ị na-ala m anya. O nwee ike laa m anya maka na iche na m na-ekwu ajọ okwu. Mana okwu m niile adara n'aja. Ịma ndị bụ eziokwu n'ime ife m na-ekwu. Ọ maka ụkọchukwu anyị sị na ị na-anụ. Rapụ onye anwa. Bịa ka mụ na gị bili. Onye anwa ekwesịrị ịbụ di gị maka na o nwere ife ọma gbasara ka isi wee too. Kedu ebe ụkọchukwu a nọ mgbe m na-ata ụfọ a niile nta n'isi gị mgbe gara aga? Anọ m na nga na-eleka eleka. Ụkọchukwu gị n'ọrụ n'aka ụka na-anaka ego ọ ihe mbịal. Zanụ m nụ ọ ife mbịal ọ ife nji wee jebe n'ebe njel.
Ọmụnwa bụ di gị. Ọ bụ na ị chọọ ka ife dịrị gị na mma.
Eze ebube, onye ukwu n'ọgba agha, dike na dimkpa n'agha, daalụ.
Pastor John, kedu ife mmemme ya bụ Pascal? Mmejere mkpọrọ ya ndị uwe ojii ka ha kpụgoro ya kpọchie.
O kwesịrị ka a ga-akpọrọ ya ndị uwe ojii. Mana ọ bụrụ ndị uwe ojii baa ya, ọ ndị uwe ojii nke eluigwe ka a ga-akpọrọ ya. Maka ịma na ime mmụọ na-achị ihe a na-afụ anya. Ọkwọ n'Ikenga ya na nwunye uji wee nwe iyi gbaa ọgbụgba ndụ na-eme ihe niile anyị na-afụ.
Ihe ọ pụtara na bụ na anyị akwadobe ọrụ ezinụlọ na Befa na anyị eji ọrụ ezinụlọ na Befa.
Ihe a bụ na ime mmụọ na-achị anụ ahụ.
O nwee ebe anyị na-ọkpa ekpere anụwa. O nweghọ ebe anyị na-ọkpa ekpere anụ. Ka Chukwu ghara ezi anụ, jide Ikenga gbarie ya.
Kụrisie Ikenga na ihe so ya. Wụọ nchara.
Biko gbaghara m isi juru n'eju, isi juru n'eju. Onye ka anyị akọrọ ụdị ihe ahụ nọkwata?
Nsogbu ada. Nwa onye ọbịa ma machie n'isi akwa.
Ebe ka Rute ahụ nọ?
Ebe ka Rute? Jehova! Eze Ebube, dike na dimkpa n'agha, onye ukwu n'ọgba agha. Olori ihe lori nye echeta obi esi ike nwanne otu onye. Kedu ihe dị Ikenga? Kedu ihe dị Ikenga ka ịka ndị ọgọ mmụọ gara aba? Chụpa anyị na-asị nna ike ọbụla dị nke Ikenga nke nwa ọrụ nwa anyị na-arụ ugbu a na a na-achụpụ ya n'aha Jizọs
Kraịst.
Anyị na-achụ ya n'aha Jizọs
Kraịst.
Ha na-asị kwara ụgbọ na n'aha Jizọs
Kraịst.
Ka onye ga-eji ukwu ya? Onye gosi Samuel Akpansekọ, unye onye osisi, Jehova biko gbatara ya ọsọ enyemaka. Chineke gbatara ya ọsọ enyemaka. Chineke gbatara ya ọsọ enyemaka. Paso jide aka, paso jide aka. Rima ma sekere bụ si nta. Ka gị bụ Ikenga ka ị kwara pụọ, hapụ ya aka ma laa n'aha Jizọs Kraịst.
Gwa
gwa n'aha Jizọs Kraịst.
Gwa
gwa n'aha Jizọs Kraịst.
Gwa
gwa n'aha Jizọs Kraịst. Gwa gwa n'aha Jizọs Kraịst.
Oh!
ife mere ona nka na bono bolo kita ma not ife suwa dia drum na drum kono nka.